amarya ya fi kwana da miliyan 100 sauran goni yayi magana
wallahi yana da magana in kana da miliyan 100 sai kwanda mace 100